Ibuyisele tata. Buyisela lapho uthatha khona. Ke uthi uyayikala.
Uyayikala.
Hey. Bega lá.